Cɛbakɔrɔ jogo jugu la, n'o tɛ an bɛ dugutigi mana ɲa luba dumɛliya dugutigi mana ɲa an b'a kunbɛ na ye dugutigi mana ɲa ala dugu bɛ ya We'll be right back. maruba. Netala kanga mbala kanga sauba maza kanga walujike sumayera mama. Silamite salae we sumayera mama. Adiara mominye
silame ubeta maga.
Amadia mogo minye
silame ubeta maga.
Adiara mominye
silame ubeta maga.
Amadia mogo minye mba
silame ubeta hiji. Hey.